Molweni igama lamu Andrea Dondola abaninzi bakundazela kumabona kude kwistokfela home affairs isidima kunye nezinye isizathu sokuba nenze lo myalezo kukuba ndizocela kuni bantu nabasemakhaya ndizocela kuni bahlale bodade wethu nabantu bakwethu ukuba khani hlale emakhaya nithathele ingqalelo imigudu eyenziwa ngurhulumente ukusindisa ubomi bethu lo myalezo andikubhatalelwa ngakoko ngumyalezo osuka emazantsi enhliziyo yam ndiza ke ndimathidala ndimadolwanzima ndibuhlungu kuba ndibona indlela abantu bakuthi abangayithatheli ingqalelo indaba ye-COVID-19 neemfundiso kunye neentshukumo ezenziwayo ukusindisa ubomi bethu ngalo mzuzu ndiyanicela ke bantwana basemakhaya ingayiyona nto ibuhlungu ukuba xa sesibuyela esiqhelweni sibe sesingaphelelanga oodade bawo oomalume oomakazi abatshana babe bengekho ukuze bandibukele kumabonakude isicelo ke bantwana basekhaya masithobele umthetho sisindise ubomi bethu laa mnyango usemva kwam ukuba uyawubona uyafana nomnyango obekwe phambi kwakho kwathiwa uvule okanye uvale xa uzivalela ngaphakathi endlini ithi loo nto ukhusela ubomi bakho nabantu osebenza nabo nosapho lwakho nabo ubathandayo kodwa xa uvulayo laa mnyango ithi loo nto leyo uvulela okungaphandle kungene kutshabalalise ngaphakathi akuzuchaphazeleka kuphela abo bahamba esitratweni kuzawuchaphazeleka nabo bahleli ezindlini kuba kaloku intsholongwane le ingumbulalazwe ibulele yathutha amazwe onke umntu uzawusuka nayo phandle aze nayo aphendlini nathi sitshabalale asihlelanga emakhaya kuba sithanda asihlelanga emakhaya kuba kumnandi asihlelanga emakhaya kuba sihleli kuba kushushu koko yimeko ndiyanicela ke bantwana basekhaya ikakhulu ndigxininise ezilokishini zakuthi ndiyayazi imeko esiphila phantsi kwazo azifani kodwa ke masikhethe ubomi simamele imiyalezo kunye nezilumkiso ndiyanithanda igama lam uAndrea Dondolo.